Ndiyanamkela kwakhona. Bendizama nje ukugqibezela esi sibalo. Njengoba besenditshilo ke, sizama nje ukusombulula esi sibalo sethu. Sino-25 ophindaphindwe ngosayin onyuswe ngo-2 ka-15 wadityaniswa ngocos ka-15 onyuswe ngo-2. Waze wadityaniswa no-100 kwathatyathwa u-100 ophindaphindwe ngocos 15. Ngokwezibalo sifumana ukuba usin 15 onyuswe ngo-2 azadityaniswe no-cos 15 onyuswe ngo-2 uye alingane no-1. Loo nto ithethe ukuba sino-25 ophindaphindwe ngo-1. Ndizokuthi ke mandibhale ukuba esi sibalo sethu silingana no-m. Lo m ndimsebenzisa nje ukuba akananxulumano nesi sibalo sethu, akho nto inofane isibhide ke apho. Ngoko ke sokuthi kwisibalo sethu sibe no-m onyuswe ngo-2 olingana no-25 odityaniswe no-100 kwaze kwathatyathwa u-100 ophindaphindwe ngo-cos 15. U-125 uthabathe u-100 ophindaphindwe ngo-cos 15, isibalo sethu sishiyeka sinjalo ngoku. Ngoku kufuneka sisebenzise isibalimanani ukuze singenzi iimpazamo ezininzi. Into yokuqala, masizame ukuba ngubani ucos weqondo 15. Ucos weqondo 15 ulingana no-0.965 96593. Masithathe le mpendulo ke siyokuyisebenzisa kwisibalo sethu. Isibalo sethu ke ngoku xa simazi ucos 15 ukuba ngubani, sakuthi sibe no-125 uthabathe u-100 ophindaphindwe ngo-0.96593. Loo nto yakuthi isinike u-96.593. Ngoku masisebenzise isibalimanani sethu endisithembileyo ke ukuze sikwazi ukufumana impendulo echanekileyo ke noko. Masenze ke, sizoba no-125 uze uthabathe u-96.593. Kubani impendulo yethu? Impendulo iza kuthi ibe ngu-28.407. Loo nto ithethe ukuba sino-m onyuswe ngo-2 olingana no-28.407. Iza kuthi ibe ngubani ke ngoku u-m? U-m siyayazi ukuba si-square root sale mpendulo. Uza kuthi abe phaa ko-5, into zinjalo. Sithi isibalimanani sethu u-m ulingana no-5.33 namanye amanani. Kodwa ke sakuthi sibumbele kwinani elisondeleyo. Uza kuthi u-m wethu abe ngu-5.533. Uza kuzibonela ke lo mntu ebesibuza ukuba kubani lo mgama, ukuba uya kweliphi icala, ngoba kaloku akakange asibuze ukuba funeka alathe kweliphi na icala. Kodwa ke angakwazi ukuthi aye kanye kanye kweli cala lichanekileyo, ngoba noko icacile phaa kumzobo wethu loo nto. Ndiyathemba ukuba nicacelwe ke bahlobo bam. Ukuba nicacelwa ngancam, umntu funeka amane ebukela lo mboniso aza kude akwazi ukuva eyona nto iqhubekayo apha. Inkosi.